abantu bakora isuku kwa ntare kubera iki mwabiyumviriye
abantu bakora isuku kwa ntare narabiyumviriye kubera bari mu rindi shyamwe gitwa Smartland Company ni shyamwe rikomeye cyane ryakoze muri kino gisagara hariho amamoni mamwe amwe ryagirira akora ko harimo abantu twagiye turakorera za berbe nabo mbere dushizemo na kya kirimba nyene mubona kijya Nijyo shyamwe njyo cyagikoreyemo kubera kuva bagitanga kuyubaka kuva turi mu bantu bashobora gufata imishike imisozi turayururusa turaharinganiza cyo twakora n'abashinwa twe twazanya ba engineer bacu bashira mu ngira mushira mu ngiro plan y'abashinwa no guteragira ajya amashugwe mubona ateragira muri kiya kigo cha muri iganzu yitiriwe ntarushatsi canke muri jyangoro y'umukuru w'igihugu ikora mu mukuru w'igihugu burya kuya muhabona hasi hose mbere naziya ntare mubona ziri hejuru zindi hanze biya byose irishyamwe bita Smartland Company ni nsanzwe mpagarare naryo nyene niryo ryabikoze bya bikogwa no kuvuga ko saho gusa twebwe turi babitumwa ko kuko
mwaragize uruhara mu gutuma inyubakwa y'umukuru w'igihugu isa neza ibegwa
cyane kuko twebwe dufite ibintu byinshi dukora
Isaac TV
Yes, because of Isaac TV, when I come in, I'm talking about of course, ikirori mwakibonye kuri Isaac TV byari ibintu bitoroshe cyari kirori cy'amateka. Twari go turatanga ama certificate cyangwa se hari ko haratangwa ama certificate. NC Ndayisenga global company. Ndayisenga ni unyenere mu buranga aha ni rwa tsanga ama certificate. Bench mwari ko murambaza ati byari byiki byari bimeze gute of course bimwe mwabiravye nti mwataho ibyari byo ariko numwanya mwiza rero wabiteguye ndayisenga wenyine ubwiwe ko yo tubwira mu majambo aramvuye ico yaragamije cyangwa se ico yarashikaga gushikako kandi ndagure ko muramutse ndabara mukije ndayisenga
yego nandi ndabara mukije Isaac
uretse yuko mama wanjye twa ndayisenga Mariam urumva ndikubina mutama ndayisenga
mama umva biraryoshe fre mama wawe ndayisenga nanje ndayisenga birakomeye
mutama reka tugigo gahanyene NC ndayisenga global company NC kwanza niki
NC ni jambo ntakunze kuza ravuga cyane kuba ari jambo rinyegeje mugabo ko muri insokoroje ndazi kuma media muradusokoroza n'ibyo twabitse novuga ko N gisobanura nations hama C ni changer urumva twebwe rero turaba nations changer nicyo gituma mubona ibyo duhaye dukora bijana n'iryo zina dukeneye ko abantu bahinduka dukeneye guhindura ubuzima bw'abantu dukeneye guhindura isi dukeneye guhindura imibereho y'abantu nicyo gituma dukora ibijyanye n'ibyo izina twihaye
ikirori cy'uno munsi nticyari ikirori cyoroshe cyari kigizwe niki muri rusa
ibiro by'uno munsi mwabonye ko ubwa mbere mucinje hano mwasanze imiziki iri kiyasamirana imiziki yo guhimbaza imana yariko iravuzwa no mu gukomeye cyane bita ashbook sound mwabonye ko baturimbye neza cyari ikirori gikomeye abo baje guteteka bino birori byacu hanyuma cyakurikiye mwabonye ko twashimiye abantu bashimira abantu twakoranye neza tubaha ama certificate yiteka abandi yo kubashimira kongera tutatanga ama certificate ku bantu bashobora gukikara bya ivyigwa bitandukanye muri rino shyamwe ryacu bashobora kubigisha bakabageze ku musozero wabyo nako tukaca tubaha impamya bushobozi zemeza cyane zerekana ko bashobora gukora ibyo bashobora gushobora ibyo twabigishije
na cyane cyane rero muravye murabona neza yuko ibirori nk'ibi cyane se ama organization nkaya barama organization mu buryo bwinshi cyane NC company NC ndayisenga company global company ubujyo ivyo buryo cyane bivahe ni batari ba
nako ndabwire hari ikintu kimwe twamatwihenda ko gose kandi maze kuvyumva n'abantu benshi cyane abantu benshi ba muisanzwe ngo bamwe mvuga ikintu kijene buhinga ijambo bita amafaranga cyangwa abongereza bita money muisanzwe ntiribaho ndabivuze mu mvugo y'ubuhinga ariko ikintu gikomeye cyane ikintu bita umugambi kuko amafaranga azanwa n'umugambi ni ukuvuga ko amafaranga yonye ntashoboka ariko umugambi ni ukwega amafaranga ni ukuvuga ko rero twebwe muri NC ndayisenga global company ikintu twashize imbere cyane cyane ibyiyumviro bikwega amafaranga hanyuma ibyo byiyumviro bikwega amafaranga twisanga rero bitako biratugora rwose cyane naho tukiri mu ntango turavye ivyimbyo dufise birerekana ko mu minsi iri imbere tuzoba turishe hamwe inyaruka gutera imbere cyane kuko turafise abandi twigirako tubanangire bagiye bariga turafise abo twigirako turafise aba Bill Gates n'abandi bakomakomeye twebwe turaba abantu bananiwe turaba bakomeye kugira ngo tugire igicapo dukurikira rero turabigirako baratwigisha ngene imigambi kogwa bakatwigisha ngene ubutunzi butunganywa rero je numva abandi baguma baganya je mu baganya sindi mwo vraiment wapi
yego okay sawa hari ama team atandukanye mwagiye murashimira muha ama certificat munabakeza muri yo team hari team ya nkanze abantu bakora isuku kwa ntare kubereka imwabiyumviriye
abantu bakora isuku kwa ntare narabiyumviriye kubera bari mu rindi shya hamwe gitwa Smartland Company ni shamwe rikomeye cyane ryakoza muri kino gisagara hariho ama monima mwamwe ryagirira korako harimo abantu twagiye turakorera za berbe n'abo mbere dushize monarchy akirimba nyene mubona kijya Nijyo shyamwe njyo jyagikoreyemwo kubera kuva bagitangwa kuyubaka kuva turi mu bantu bashobora gufata imishike imisozi turayururutsa turaharinganiza cyo twakorana n'abashinwa twe twazanya aba engineer bacu bashira mu ngira moshira mu ngiro plan y'abashinwa no guteragira ry'amashugwe mubona ateragira ya muri kiya kigo cha muri kiya muri iganzu yitiriwe ntarushatsi canke muri jyangoro y'umukuru w'igihugu ikora mu mukuru w'igihugu burya kuya muhabona hasi hose mbere naziya ntare mubona ziri hejuru zindi hanze biya byose irishyamwe bita Smartland Company ninsangwe mpagarare naryo nyene niryo ryabikoze bya bikogwa no kuvuga ko saho gusa twebwe turi babitumwa ko kuko
mwaragize uruhara mu gutuma inyubako y'umukuru y'ugita isa neza ibegwa
cyane kuko twebwe dufite ibintu byinshi dukora gukora mapo gukora ama design gukora ama plan y'amazu kugufatira nko mu rupango twakugirira neza hakabera ijisho nibintu turi twishije dukora muri yashamwe rero kubera bajya abantu mwabonye twatanguranye batufashe kumenya urya mushike twumvise tutoreka kubashimira urya mugabo mwabonye twa certificat yiteka urya kwakwanye kuva mu mwaka w'2012 tukora kuri nociate nima murabona urya mugabo yikoreye ingoma urya mugabo yikoreye ingoma hajya bujya twamukoze mugiye kuri nociate hariya kuri soda muri kuri soda inkoni irya rompwe kera hataramira kujya hameze bujya twahakoze twashize ivu turateragira amagazon tumaze gukora ibintu byinshi cyane ku buryo mbere biro yacu nk'ubiri muri mize viva dufite n'utundi tuntu tugenegende ushobora gushyira mu nzu dukozwe mu mabuye twataze agaciro stone ku buryo mbere uravye no muri amashinga abateka nyakubahwa cyane canke nyana iteka cyane hajyana muzobona akantu gateretse imbere yiwe karya abatari babizi ni ishyirahamwe gitwa Smartland Company ryagakoze muri amabuye nakubwira kandi si harya gusa hari amabiro menshi arimo bujya buntu hari abantu bagira imanza nyinshi baza kutwica tukabakorera muri ajya amabuye utundi twose babakene mbere n'amashusho y'ibintu turayakora y'abantu amashusho y'ibikoko ubujware n'utundi tuntu twinshi ugiye muri mize viva uratanga rusanzwe dukora biri muri iyo biro yacu ni biro se nimero gatatu
uva nkubu ushaka isana mugiye Isaac nyine rirakogwa hajya fresh
Isaac turamutekinika ugasa turamutekinika ubwo bwa matukarage two buzuminga urumva biba bikomeje
ego me voilà bro karagaciyemo anyine ndiko ndakuraba like uri mu papa ukirebutse cyane nabona uri no kuri stage ubwo mutwenza abantu juste ntibanebye ntibagire ikintu wibaza yuko umva gukora ibintu byinshi uri mu bintu byinshi biroga ko wagenze n'ingendo nyinshi ukorera n'igihugu ibintu byinshi bitandukanye kuje kuno mwanya rero akamo kiwanyu cyangwa se akamo kuri bajya ko turaba tubashaka kwiki bajya ko turaba rero tubashaka kwiki
abantu bose bari ko turaba nuko twoba hamagara abo sugaruka abakuze abo tungana n'abansumba hari icivugo dufite muri kino gihugu kiryoshe cyarangiye cyane mbere nico cyanteye gukora gose ni kuvuzanje zose icivugo cya mbere cyatanguye muri kino gihugu cyaje kuva mu mwaka w'2005 cyavuga ngo dusenga dukora dusenga nanje ncavuga ati ivyo rero ivyo birandaba gose ubu rero hari kindi icivugo naco cyo rero cyaje mugana bamwe bamwe haravuga ngo kinawa urumva cyaje rero nakabiya cyaje ari atari turi kumwe twese turi kubara rwose birashoboka mbere indirimbo y'ishyirahamwe ryacu rya ensinda isenga global company twarayikompoje kujya vuba muzoyumva ni indirimbo nziza irimo ayo majambo nyene yuko twese turi kumwe byose bishoboka rero icyo notera kamu hamwe n'ivyo vyivugo tuvuga abadukuriye abama batubwiye bakadutega gukora ntibasiba kubivuga abadukurira ati mukore mukura amaboko mu mpuzu twebwe turahamagaye abarundi n'abarundi kazi abana abakuze abantu bose bagifite inkomezi kugira ngo kuvyukuri tuvire hasi twese rimwe dukore mbere umva dubahiri wa muhiro munahishije nuko twebwe dufite iyo shamwe ni Sindayisenga Global Company ritegura abantu mu bintu mu bisata bitandukanye bishoboka mbere nivyo twe tuba dushoboye twaronda ababishoboye imana yateyiteka bakabishobora ariko saho gusa ariro rya indi shamwe nababwiye rikorera kwa ntare rushatsari hejuru rijya rero naryo rirateye ubwoba kuko ryatanguye gukwiragira isi yose rirondeza gute umufuko wose woronka amafaranga umuntu ukaronka icurya no kuvuga ko twaciye tujya hamwe ngo dufashanye twebwe narijya shira hamwe bo baturonderere bakwiragira isi barondera amasoko aho abarundi bafite ico bazi bo garagaza umenye bwabo nkuko tubibona bikogwa abasoda murabona baragaragaza ubutwari mu bigo bitandukanye bakabashima imana ishimwe ko batubereye akarorero natwe twaje tutazambaye kugira ngo abazi imyuga nkuko mwabanye tugo tubabigisha nabazi ico amahanga keneye nabo nyine bahaguruke bagende bakwira isi kugira ngo bwo menye bafite twabigishije nubundi babafite aho bari hose nabo batobaje hano ariko kandi tubarondera inzira tubacira inzira hamisha twize nuko leta izokomeza kugura imijyango ku barundi n'abarundi kazi kugira ngo dushware isi tuzana amadevize mu gihugu tuyuzu ikigacha leta cyuzure hama abarundi tubeho tumerewe neza umufuko ufite amafaranga mu nkuronko icurya eka mbere rya jambo bita GNP abantu n'umwe amenye iyo jambo GNP ni jambo rikoreshwa mu butunza bagita mu cyongereza gross national product ni igihe umurundi wese afite ikintu akora afite icyo akora twese ama tubishyizemo bicavye tuze kwakoze nk'igihugu cyose iyo yose tubishyizemo dusanga igihugu twese twateye imbere nta mukene naho yoba hari azoba yitwa umukene gusa kuko afise bike mbwa ntazoba ari umukene azoba afise imuhagije je nabibonye muri Korea y'Efu aho usanga umwene gihugu ku mwaka afise wa nyuma afise miliyoni 42 afise amatara afise frigo afise n'agakinga kamwe ka motel ivyo natwebwe byo tubera mu Burundi muzere muhaguruke dufashanye turi hano tubafasha ibyo dushoboye nabandi bari bavuze ibyo bashoboye ni muturondere dushira ingufu hamwe twese hamwe turi kumwe birashoboka
birashoboka okay aho nyene rero mu gusozera hariho ikindi kintu gikomeye cyane cyaranze runo rubanza abo mwagize abo mwigishije abo mwagize ama formation bari ko bara batweretse impano cyangwa se ibyo bize mu byinshi cyane cyane hariho bigeme bavuze ibintu by'icyarabu hamwe abantu bose barapanika bavuga ati none ukarabaye none turatewe ati ikintu ni giki umva cyari ikintu gishasha of course target yo kubigisha arabu bana bigeme cyangwa aba mama ni iyi
mwisi mu bisanzwe utaza gukoresha ubwenge kandi imana yaduhe ubwenge tubukoresha abazi umugabo yitwa Pawulo yabayeho muri kahise abandi bamusoma mu bitabo yavuga ati ngeze mu bayuda mbu muyuda urumva ngeze mu bagiriki nkaba umugiriki umva rero kuko twebwe dukeneye guhahira ku isi hose ubanza nka twebwe ubanza kugira target ni hehe hari isoko nini muri inosi ni hehe ivyo nokora babikeneye canke birashoboka mbere ugasanga usaga tetese hari umuntu mwavuganye akubwiye ati burya jewe abantu bameze ukunuku je no bakenera rero kubera ukoresha ubwenge kuvyukuri twabigisha icarabo kuko mwarumvise nta minsi myinshi ishize umushikiranganje ariko kuvuga ko hari umushikiranganje w'imigendane n'ayandi makungu ariko kuvuga ko hari amasezerano yasinywe hagati y'igihugu ya Arabia n'u Burundi mu buryo bwo guhanahana abakozi ivyo rero twe twaravyumenye ngene muvugana ko sino bakoreka amasinye twebwe rero atavyo kunyegeza guca hirya no hino abantu benshi batinya kuvuga bakunda gutinya kuvuga ukuri twashatse ururimi nyene abantu bafise amahera twe bakeneyemwo bazoka kuzokenera ejo canke hirya ejo igihe leta bihejeje bagaheza gusinyana amasezerano twaciye tuba twategura ingabo z'abakozi nuvuga ingabo z'abakozi zigenda gukora basha twiteguye gutegura umuntu wese yifuza kukimenya tuzomutegura kugira ngo igihe bamwikoze ko igihe kigeze ko kizogera kuko barabituremesheje ko kizogera basha nizera ko abarundi benshi bazoba bagenda gukora ataki bazoba fise kandi maze ko atari cyarabo gusa gusa no kwambaje icyarabo
n'icyongereza
ni cyongereza ko tukirimo ni gifaransa kirimo ni gishinwa tuzoshiramo umva turabaho duhahira ni target rero kubyivyo intumbero nini nuko igihe babakene muri ya bihugu leta yamaze gusinya amasezerano kuvyukuri bazosanga twebwe ino muri kino gihugu cyacu bita kimeza twariteguye bita kimeza kome kwa kera wasanga baradushinga intaye ko bagenda kera bahura n'ingorane kuko wasanga
bazi kuvuga
indi ubu rero twe twavuze ati reka twe twitegura hakiri kare na kare narabonye nta kinyegezwa kirimwo iyo ingabo zihuzwa zigende kugarukana amahoro mu bindi bihugu ntizipfa kuva aho zivuye ngo bazijane uko nyine zica kubanza kwigishwa muzobigenza kugira ngo muheshe ishemu mu Burundi natwe nuko nyene buza bugize n'inkingabo gusare cyese kuba ingabo zigwana canke oya mugabo n'ingabo zo mu buryo bwo gukora kuko bari mu mayinite nabo nyene initikora ibi nico gituma rero twabateguye muri ubu buryo twabigisha cyaro kandi twatanguye nituzona hagarika kwifuza ko umuntu w'umurundi ntazora bavuga icyarabo cyangwa icyongereza azomenyekana ko kuvyo kwidrapo y'igihugu araliterura kandi akaliterura natwe igihugu igahabwa ishema ekame tukabandanya kuvugangwa mu makungu uko turabakozi kandi dukora ibintu bishimwa kandi ibikora inka nkuko abantu bavuga
mushinga nande ndayisenga Imana ishimwe ko ngiriwe mahigwe tukashira kuri point ya Saudia cyangwa se mu bigo by'abarabu in shorts hari abantu benshi aradada benshi baturaba bari mu bigo by'abarabu badukirana benshi baranatwitura batubwira ingorane bahura nazo hariya ugasanga bariko barahura n'ibibazo babuze uwo batakambira babuze uwo baririra abandi bakarungika n'ama audio turiko turayabona ku marezo sosiyo abandi ma video bakarikodinga ati bariko barafatwa nabi bariko baraborezwa igufa ibi rero nka NC Ndayisenga Global Company mwebwe kuri mwebwe abantu banyu muko murategura n'ivyashika leta ikaba basaba ati muduhe babantu banyu rero tubarungike muri Saudi abaje gukora cyangwa za Oman cyangwa Qatar cyangwa n'ahandi NC Global Company yiteguye gute mu kuzorinda cyangwa se kukingira izi ngorane zashikiye abandi burya nimibaza ko muzoba nka ya makampuni cyangwa se ya makampuni atazwi n'amategeko afata abantu akabatwara hariya abantu bakagira ingorane yo muri ibyo bihugu ntibabakurikirane mu marashize amayiwanyu ku mufuko ibindi byaheze mwebwe mu byiteguriye gute
twebwe ibintu by'iwacu nibaza ko ntagira umuntu avyitiranya ibi double irishamo y'iwacu ntijana abantu hanze gukora ivyo byo ntitunabirimwe ko nta nivyo twemerewe irishamo y'iwacu twebwe twagize impuhwe nk'abarundi abarundi twamenye amakuru yo mu bihugu bitandukanye se muri abantu burya benshi bakunda kuraba Arabia ariko si Arabia yonyene burya abarundi bari mu bihugu bitandukanye no muri Afrika twebwe Imana aduteteka turamenya amakuru turagira ubushakashatsi tukabaza nibiki byabagoye mwagize ingorane ibyo byose uhaye uvuga haba muri Arabia no mu bindi bihugu byinshi buya je nagira ibibako byo guhura na benshi mbere mwabonye ko nabamwe barimo ngaha mubabigisha kuvyukuri twe gica tiko turakora baratubwiye ingorane bagiye bahura nazo baratubwiye ikintu cyose bavuga sike n'akarenge bajya bigisha rero bajya nabo bari mu bantu ba mbere bakunzwe ku buryo n'uno munsi tuvugana aba bakoresheje baguma babaza mwogaruka barabaza no kuma video tufasha katwo gakora gute iyumvire wo baravuye ku kazi ukaburinga bakaba bakikwazanira gukora ikintu kuva kuba barakoze neza nakaroro keza rero no kuvuga ko twebwe ibyo twa twakora twafasha ingorane zose ziba twarazironde hasi hejuru bahuye nabo kubera umutima w'ukundi igihugu kuko twedukeneye ico bitagateka kabarundi dukeneye agateka kugira ngo umuntu agiye gukora agera kuba niteka ibintu bigeneza no kuvuga ko twebwe twaciye dufata izo ngorane zose nibyo nibagiye barahuwa navyo twarabimenye mbere twe twashoboye no gukora ama video biriho kugira ngo umuntu wese azovyumva uzogira igwibakwe muri ico gibazo leta izoba yabitunganije abantu bakagenda uko bazoba bagiye kose ko leta izoba yabitunganije kugira ngo abantu bose bazogende bimeze neza cyane nico gituma burya biracaza tuma twimvira ibintu byiza byose kandi abantu bakwiye kumenya abantu bavuze icyarabo amuhira ntibavuga icyarabo mugabo arabakeneye ejo ndagukeneye muhira ko mwabo ibyo bize ko atavyo mu barabo gusa twavuze ko mu gihe nuri mu barabo igihe bazababirekuye akabona aramukena abonye nyine ari byiza bibonye ku mbuga ngurukana bumenye avata abantu ni beza naho nyine yose karayemeye ko ndabona umuntu nk'abandi mugabo no ngaba barashobora gukora mwumvise kubisabye mbere ko abantu barunda bakabakorera muhira ikibazo rero cyabo ibazo bagiye baragira ku byukuri hari ababigize mugabo ubaje neza hari gusanga byavuye ku mpande zibiri ego barabitubwiye impande swat kenshi byakomotse ntinya kuvuga neza exactly ikibazo cyakomotse kuko bamwe byo bakora ko bikaba babaza mugabo wasanga kenshi biva ku mpande zibiri dugize amatohoza wasanga yaba ari umukozi hari byo wasanga byamugoye mugabo kandi n'umukoresha agiye wasanga ari byamugoye mugabo dugize amatohoza hose harimo aho wasanga bifite mu ruhare cyangwa hano ugasanga umwe muri bo afite mu ruhare runini bigasha byonona ibindi mugabo ubu ndizera hamwe n'amafumaso turabagirisha umuntu wese azobatora umuntu wese azogira igubaka ryo gukora n'aba bantu cyangwa uzoza kutwitura akeneye ko baza gukora ibikorwa mu gihe azoba yemerewe ko yemerewe nko mu bazojana abantu gukora akatwitura hano ku by'ukuri tusomuha abantu beza bari kuri standard ku buryo amatwa asumira hari abatangwe kubazwa ati mwavyumviye ivyo bintu gute kubikora uko abantu mu baduteguriya gutyo ati abantu beshi sibigo byinshi bitegura abantu gutyo je nanje nishimye ndavuga ati gahunda nazanye cimvyo ciza cyo gutegura abarundi kandi ntabateguye muri Arabia gusa ndabateguye ku isi yose canke no mu bundi bw'abakore neza urumva rero kuvyukuri no baremesha abantu bariko bariga ubu no ba yaragize kaza katwitura twaronsa maile makwiye n'inyigisho zikwiye nibikogwa nivyo umuntu yokosora bikwiye kuburyo nizera ko
abazogirwa amahirwe
yo kugenda vraiment je ndumva bazobahagaze neza kandi murabona igihugu ca kizwa kibirimwo nta muntu yo
kameme igihugu kibirimwo no mu mutekano bari bose
kuko mwaravyumvise ku bwa mbere ntibamenya ko bagiye canke naho
usanga baciye mu manyanga
kimeke umva wasanga baciye hano batabizi umva leta ntikiba nishura kuzira ivyo itazi yego ariko afite marano ko yama yakoze ibishoboka byose bazana abagize utubazo urabona ko leta n'umuvyeyi nyene kandi bo duhishije leta turimwe bayita leta mvyeyi leta nkozi n'ukuvuga ko ari cyo gituma nibaza ko yirukiye n'iki kintu cyo kugira ngo bije mu muco kugira abana bayo abene gihugu bayo kugira ngo bashobore kumererwa neza nkuko umuvyeyi adutwa twese yama yabivuze ko bukeko bwije go
okay vyese mwavyumvise rero vyinshi mwavyumvise akabazo kanyuma ndasozeje kiyago na mutama ngaha ndayisenga aha nyene turahejeje ariko kumbure na kantu ncishije mu gato nko gusabira cyangwa se kusabira umwe wese kwa turaba ari mu Burundi cyangwa atari mu Burundi kuba ari hanze muri ibyo bihugu ari muri ibyo bihugu nyine washima ni mu bindi bihugu bitandukanye kuko mwebwe urumva tagetsanye n'isi yose bari muri two tugorane kutamenya indimi ko kugura ibibazo nk'ivyo nyene byo kuborezwa igufa n'abakoresha canke ugasanga bibavako nyene nka NC ndayisenga Global Company ntacyo mwobafashe
bon icambere jewe no vuga mvuze ku giti ciwanje ntavuze ku giti cha NC ndayisenga Global Company nibaza ko kwa turi abene gihugu turafise uruhusha rwo kwegera abadutwara no nase barundi ama yabisemereye ko ari abakozi bacu turafise na managiri bibako byo kubonana na bamwe mu bashobora gushikara ijambo kure canka ababijejwe nabivuge ku mugaragaro ababijejwe tugaterera ivyumviro vyingene tubona ibintu byokenda neza nkaba nk'umurundi uratera icyumviro hama umuntu aba yakumvirije ariko kandi muri byinshi ntaburamwe ibyo nkeka bashobora kuba bakira ariko ico nzi ico nababonyemo bafite umutima w'ubuvyeyi kuko bari kwakora ibishoboka byose kugira ntihagire umuntu azosubira kugirirwa nabi cyangwa amererwe nabi abo tuvugana bose mu bategetsi badutwara ubona ko bafite umutima w'ubuvyeyi kandi bafite umutima gukunda bene gihugu kuburyo naho haba habaye agakosa hariye namaze kumva amatwi nsumira kuko ndagira ubushakashatsi cyane ndabaza ibintu byinshi kuko nsanzwe nsanzwe naragira ibibakwe ryo kuba hagufi y'abashobora kuba bashikirwa n'amakuru menshi no kuvuga ko nanje ndamenya bimwe bimwe kuvyukuri n'abari hari baratubwiye ko iyo bagize ikibazo barabafasha ugasanga bagarutse mu Burundi neza abakibirimwe nabo birashobora kuba atarabamenya igihe bamenye nabo nyine nizera ko bazobafasha bagashobora kugaruka hano hama bagira inkwane z'ururimi nazo nizera ko nibagaruka bazoza bakiga iwacu tukabigisha
dusha muzangaha kwa mutama nta kibazo byose bihagaze neza hasabwa igihe umuntu yiyunge na NC ndayisenga Global Company
bo muri kano kanya tuvugana nitwahindura oya nitwahindura tubabwira itariki indwi tuzaba turiko turakira abandi bashasha bigura imigwi icarabo kuko abicongeza ntibaraheza bazobasanga bazoza tuzobamenyesha kibazoza ariko ubu dukorera ku bashinwa kurya bayita ngo ni ku bashinwa mbwa si ku bashinwa ni kuri centre professionnel
ni ku barundi
shinwa kubera aribo bahubatse bace bahabitirira niho dukorera kwa byacu mbere n'ibikorwa by'amatepe byinshi no tubikorera kuko dukora iminsi yose kumva turiga kwa mbere twicara no kwa gatatu cyara no kwa gatanu cyara umwaka kwa kabiri no kwa kane tugira ibikorwa dukoresha amaboko kandi biradutwara umwanya munini ingufu nyinshi wumva rero ushaka kubuza kwa mbere yoza mbona twamaze
uburyo busabwa kwiyandikisha
uburyo bwo kwiyandikisha ntiho buvugira kuri ntuze ntiho buvugira kuri online uburyo bwo kwiyandikisha uraza ukabaza mbega bigenda gute hanyuma bakakubwira usanze ubishoboye usanze utabishoboye naho uzobishobora ikindi gihe
wari waduhaye nimero ya telefone hajya n'ubuyivuge
yego nimero yanje basha ni ngendanwa ni 79 79 74 11
79 79 74 11
yego cyane iyo niyo nimero yacu niyo dukoresha kandi iba yuguriye buri minsi yose twama twakira amanimero y'abantu benshi kubera turi kumugaragara
ubu niwitegure ndazi benshi bagira bakwandikire benshi bav uve muri Rise TV uza kubona kuguma gutelefona banakwandikira ndabizi
yego cyane kuvyo kuri namenye kwakira amatelefone kuko nahoze nkora muri marketing ya Vitaro mu myaka iheze bama banterefonye no masaha 8 z'ijoro ngo twatsinzwe ngo nimwe mwabigize ahari nabakambwira ngo none ngo turatwambaye amabutura ngo nibirato ngo kubera ngo urabasha siringe yakinye nabi ugatusanga rero mba namenye kwakira amatelefone urumva rero nubu ndayiteze cyane
mutama just murangunda iyo muye n'abantu muyaga nkamwe mutere inkuru nkamwe baruva ko mba nkeneye kubaza utubazo mu gusozera utubazo twa challenge challenge like n'utubazo nyine bano bashaka tukumenya doctor company mu kirundi ni iki
company umva ni ishira hamwe umva ni company umva numva ko ari ishira hamwe ari ibintu biri hamwe urumva company ni ishira hamwe musa mu kirundi ko bavuga ukumva ko umva bavuze nk'umucongereza bavuze ndaje umva mumbaje kuri online kana nje ni sho online uva uvuze a company of pigeons uvuze inoma ziri hamwe chanke ziko ziragira hamwe urumva ratuvuze company ni ishira hamwe Shuma kwa lisa, wavyo vi.
Kostime, kushakunu mwenye mganya sinda kiro kama kiro.
Kostime, abantu benshi urabona hari amajambo bagiye baratira ugasanga niyo cost urumva harimo cost n'igiciro me sinzi cyaricyo mugabo ko bavuze ngo costume jewe mpa numva abandi bayivuga wewe no havuze ngo costume abandi bakunda kwivuga ngo ni koti ikoti rero umva ni yindi ntunamenya niyo ariko ari koti mwe n'izindi nambaye hari hizimbeho rero uri kwabivuga uca wiyaranje ukavuga ikoti y'urubanza ikoti y'imbeho
ari ikoti megasikiru
Ikoti ni icyongereza mugabo nari icyongereza abarundi barabuze ijambo neza ko koti umva rero ushomba ko ari ya indire bavuga koti mu cyongereza
Ishira makatuzo ikoti
ikoti ushomba ati ah mugabo nawe nyari ari kuvuga ati ikoti ya indi yimbeho bacha kuzana kwa rundi kwimbeho bavuze ikoti mara rubanza ah ucuzana nkaka kiwanje ka fresh air eh no cyubitandukane
microphone kirundi
uvuze
micro
eh bavuze microphone urumva bamaze kuvuga ngo micro urumva micro uva kwari kintu kimeze nko kumenga ni kintu kiri macro umenga bacha macro umva micro urumva mic ari nyere tuvugiramwo phone umva ko ukuturungi kijwi ucumenga twari rekocera again umenga rigiye guhamagara umuntu umva ko ari phone nyene umva ko eh ucumenga microphone
Mukirundi ciza ntaki hari.
Mukirundi ciza. Ni reka jenda chemvante. Ni ntwara majwi.
Ama telefone.
Ama telefone nayo urumva telefone no kuvuga tivuga mu Kirundi. Je ngo mbanda yemvane ko kuruma turavyemerewe tumeye gushama jamu mashasha. Urumva ni dashite gute. Telefone. Na manu baba telefone mugari kajenda hizina. Mfasha guhamagara umvu iyo irumva ndayitoye mfasha guhamagara umvu iyo nzira ya telefone umvu sako nabitoye
okay voilà mfasha guhamagara ko telefone yitwa urumva ya chevanse ko nyene wowe cyumva ko nyene ntakuri
ufite ci wawe urimenya je yo navuze mfasha guhamagara je ntagitoye kandi washaka yo kikurikira yo gikorera koko eh
murakoze cyane mutaba ndayisanga reka mfata umwanya ndabashimira
yego nanje ndabashimiye Isaac kuvyo kuri ndanezerewe sari huza kuba kuma online media za kuba kuri
kamera cyane
kuri amakamera cyane cyane yiwanyu ko je nataguje ku makamera 1996 niho naja kuri kamera muri radio televiziyo y'igihugu tuko turaririmba nari namaze kuja kuri televiziyo kandi nyuma yaho nagumye nja ku televiziyo atandukanye n'ibinyamakuru
cyane ntamuro ufite impano yo kuririmba
jewe natanga kuririmba 1995 ntangura gukora ku gitari 1991 canke 1990 papa yaratanga kunyigisha ingene bagira bakora ku murya hama 91 ntangwe kubiduza buke kubananye uno munsi mugabo ngezaho maze uno munsi naho tuko tuvugana ubu nakoze umuziki nemvanse bita H Kito Music uko ivyo navugije kuva kera nabonye ati oya imyaka mfise rifo konza n'ikintu gishasha kwisi ubu mfise ikintu gishasha bita H Kito Music ni ha imyaka 5 umaze gukora umwaka umwe ni ha 5 nzoza gukora isabukuru imyaka 50 isi maze kumenya ati mu Burundi hari abantu biyumvira ashaka kuzana ikintu gishasha kumugaragara
ivyo umuziki mushasha system y'umuziki mushasha
nakoze ivyo
bya afrobeat vy'ibiki
ivyo vya Afrobeat akuna nakoze ivyo bita niko nakora ivyo bita T-scales. T-scales ni mvuzo imeze ukuntu uyumviriza uri bazani jazz ni ki español ni zuvuze ki español beguri bazani ni blues
umva numuziki wawe wemva
numuziki umeze ukuntu nyene urumva hanyuma niko nakora ama T-scales umuntu akoyesha barabiza ama scales benshi barayazi ariko sivyo gusa niko nakora ivyo bita classic nibaza ko nta abantu bakunda gukora ama classic ku gitari je ni ngo bakora classic kubonye turiko turayaga dushaka kugira emission niko navuza gitar kandi nshaka mu iherezo ryavyo muri projet nshaka ko nzora mvuga gitari gasubiramo ivyo mvuze
aya
canke ngashora kugira emission ya gitar hakaba mu interprete
wow
nico tanda kwikora gishasha kwisi
nigishasha kwisi urumva iyo no muziki mushasha girivukiye mu Burundi kandi uzanywe na NC ndayisenga global company reka ndagushimire mutamu
murakoze cyane
ufata ubundi mwanya
tubane muntume ko mfite byinshi ndi naribonye mu muziki ndi naribonye muri ibyo kwiyumvira dufise ubutunzi dukeneye muco nzavuga ngo we have to die empty duteza gufata na kimwe dusigara nzo twara bisoye byo byara tuvuyemo cyo ta mukwe kuturondera tukaza turabipasi abantu
abantu
murakoze cyane njye as a classic ngo ndagerageza ariko yagana mutama ngaha NC ndayisenga global company mwabo byumvise byinshi numero zo za telefone yatanze abamukeneye rero mutore mu nyagira mutama murundi urabona ko yihagariye neza nta noma yifitiye murashobora kumuvugisha njye as a classic Juma Jux ariko adufasha gufata amasanamu n'amajwi meza cyane baranye kuri kandi ya Isaac TV umusi kumusi exclusive standukanye bye bye
hanyuma
Isaac TV.